Salibonani. Vinjani. Yeah, irresponsive ngiyitholayo. I think iyafanana lento engiyibonileyo. Ngesikhathi siqalisa song service ye divine laba. Nanzelela ukuthi umhlabeli subesilwa sibili yedwa ngapha. Ubandla lithula abanye babamba izihlathi. I think sizabonga ukuthi uchizi and yeah, so ngaleso sizathu lamhla kuthiwa i-creation Sabbath. Njelwe kwathiwa i-creation Sabbath, so ukhulunywa nge-creation. So mina ukuzwisisa kwami okufitshane i-creation Sabbath kumele sibe sibona ubuhle bendalo okuzasenza sibone ubukhulu bukaNkulunkulu and right. So ngizazama ukuthi ngibe as brief as possible ukwenzela ukuthi siphangise ukutshayisa maybe sizathola more time with nature. Sike sibone ubuhle bukaNkulunkulu kunature nokuyehlisa isilingo sokulala nxa kutshisa vele kuhlala kusiba lesilingo sokulala. So lami ngizazama ukuthi ngibe mfishane. Right, so sizakhuluma nge-creation. Enye into engiyinanzeleleyo laphana ukuthi akula nkonzo yabantwana. So ngaleso sizathu intshumayelo yethu izakuba ngeyabantwana abadala abazalalela intshumayelo yabantwana. Anjo. Alright, ngoba iqiniso liyafanana alikhethi size. Alright. So isihloko engisikhethileyo lamhlanje ngiso sona lesi esokuthi creation. Injongo yentshumayelo yethu ukuthi sizwisise ukuthi singobani, sisuka ngapi, njalo yindaba silapha. Anjo. Right, bantwana likhona?
Amen.
Ukhona ofuna usitshela yena ungubani? Bani ofuna usitshela ungubani? Right, ungubani?
Siyabonga.
Siyabonga Dube. Mbani usiyabonga Dube? Alright, uthingo siyabonga Dube, abese sithi siyabonga Dube nguye. Angazi ngambuza ukuthi ukuthi mbani usiyabonga Dube ungubani, ngawani uzaphendula thini. But anyway, ngithe nginanzelela ukuthi kulama theories amaningi ase aba khona emhlabeni ngendaba yokuthi abantu silesifiso sokuthi sizwisise ukuthi singobani, sisuka ngapi, njalo why silapha emhlabeni. Ngithe ngikhangela kuleyinye theory nami engaye ngayifunda esikolo ezama ukuchasisa ukuthi abantu bavela ngapi. Eka Charles Darwin, undodalwana uyakhuluma uthi xa ukuthi anso teacher we history, so lingamaki. But kulabanye kuthiwa Homo sapien oramapithecus lani. So uyakhuluma nxa esitsho ukuthi abantu abaqalisanga bengabantu, baqalisa beyizinyamazana. Then inyamazana leziyana zazihamba inyawo ezingu-4 kwasokusenzakala ukuthi zibe zilokhu zi-evolva with time, zilokhu ziqonda zagcina sezi-straight. Kulokhu kuthi la mabala akhona abe lokhu etshintsha nge-phase. Nxa kusenzakala kunjalo aninyamazana ziloboya. Right, so abantu kusho ukuthi at some point sasiloboya obuningi emzimbeni, si-covered ngoboya according to Charles Darwin. Ubuya lobuyana babuloke busenza buphela, lamaskinethu aqalisa ukuba soft, ikoze silimala kalula kanjalo. Saye safika lapho esikhona. Maybe lokhu si-evolva, who knows, njengoba abantu sebesiqalisa ukuba lezi mpabanga, inwele lokhu ziphela. Maybe eventually sizagcina sesiphapha, asikwazi. But i-theory yakhe leyana u-Charles Darwin. But i-theory yakhe ngasala lami ngile mbuzo eminingi ngesikhathi ngiyifundiswa esikolo ukuthi inyamazana zona lezi akhuluma ngazo zavela ngapi. Ngabona kulama loopholes amaningi kakhulu ukuthi nxa kwakulokhu kusenza mina ngathi mbona amapikitsha akhona, ngabona le yimuli yendwangu. So nje mbona ukuthi into lezi abantu kutho ukuthi saphume emulini yendwangu according to Charles Darwin. So ngiyaye ngizibuza ukuthi kuyasikhutha. Maybe kulabanye abantu abalokhu bephonga uthutsha nje from nowhere, ngoba sikhayelela ukuthi i-evolution ingaphela. But khangantu asesihambe isikhathi eside kungakhanya utshintsho thizena oluba khona. kulenye futhi theory abathi Big Bang theory. Kuthiwa ke kwakuhamba-hamba okunye kuyizinto lapha ongama-atom longama-elements abe-chemistry nxa bekhuluma. Kuthiwa kothe kusahamba-hamba okuyizinto lokuyana wazokuphonga ukuthuzana kwadubuka. Kuthe zokudubukile nanko zokusiba nezintaba, zokusiba nezihlahla, zokusiba lakho konke konoko esikubonayo. Itheory leyana itsho njalo. Kuthe sokunjalo sigcina sizesiyefika ebantwini, so abantu somehow saphonga ukuthutsha. But umbuzo futhi emphinda mbe lawo nxa sikhuluma ngetheory leyo ukuthi zona lezi nto ezazifloata zona zavela ngaphi. So into abayicabangayo enye ngaye ngayizwa angisakwazi kumbe ifollow under these ones. Kuthiwa kwaqalisa ngokuyi-atom okuncane emanzini okuyinto lokuyana kwakhula kwaba yinhlanzi. Inhlanzi leyana yasifikelwa isikhathi sokuthi ayisafuna ukuhlala emanzini, yaphuma yaba yisibungu saphandle, yahlalahlala ivova yaba yinyamazane enkulu, yahlalahlala yaguquka yagcina singumuntu. So itheory leyana nje ngathi ngiyizwa fortunately ngangike ngafundiswa mbijana okuyibhayo okuncane ukuthi inhlanzi kuthiwa umhlobo wamathambo azo ukuze zisurvive kumele zihlale zisemanzini. So ngakucabanga ukuthi inhlanzi njana nxa yathi iphuma emanzini yasurvive isikhathi esinganani. But well hayi ngenye itheory laphana ekhulumayo. Then into endidingisisa ngangikhona kukhona kusithi dlwe ukuthi anzaye ngizwe ngetheory yabantu abamnyama zina ama-blacks ukuthi wona savela ngapho. Ukhona yake izwe kangantu aziyafanana lapha. Ngunanzelele lami ngidingisisa ngendaba zona lezi ukuthi angikaze ngizwe sibili ukuthi abantu abamnyama bathi savela ngaphi. Ama-theories la wonke khanya avelela ngale phecheya. So angazi ukuthi kuhamba njani. Ama-theories maningi. Ngiyakhumbula kwenye idaysi kulesoni ye-geography uticha wethu zasingo-form 3 uticha wethu laphana wabe sithi kukhulunywa ngendaba yokuthi ngayikhohlwa itopic yakho ntibizo layo kahle kahle kuthiwa kwini. But kwakukhulunywa ngendaba leyana yokuthi umhlaba ama-continents aqayisa ebambeni then asedabuka aqayisa ukuba le-Africa, le-Asia, le-South America, North America njalo njalo ngabo Europe bona labana. So babe kuchasisa sibili ukuthi into lezi zazingenana kuhle kuhle. So uticha lwana wathi ekhuluma ticha wakhona wayele nickname andiliyawazi ukuthi amatitsha lama nickname sasimbiza kuthiwa ngu-H Bhawu. Wayemkhulu uticha lwana elibhawu. Sasimesaba and wayetshaya. But wathi ekhuluma ngetheory yana wabe sithi millions of years ago okomnye umfana wayemfitshane njengami lami esikolo ngangimfitshane wabe sithi amangangaka. So uticha lwana waphelelwa wathi wena mfana why usithing la manga. Kuyakhulunywa ukuthi kukhona le mabhukwini umfana lwana athi hayi umhlaba wakuwafikisa i-million years. Umhlaba thina ngokwazi kwethu ungakudlalela kubo 6,000 years khonaphana. Well kwakuyi-theory layo esasiyifunda khonaphana esikolo. So ungananzelela ama-theories lawa maningi kakhulu esiwafundayo. Kubeze kusiba lenye i-theory esihlanganisa lapha ekhona eBhayibhelini ekhuluma ukuthi wawukhona uNkulunkulu then uNkulunkulu wasedala yonke into. Right. So ama-theories lawa mina ngithe ngiwakhangela nje ngasembona ukuthi ngelami ilihlo ngokwami ukuzwisisa i-theory engani izwisiseka ngcono ngilesi ekhona eBhayibhelini le because at least abanye bathi kwakuphonga ukugiqika nje okuyizinto kwathuzana. Abanye bathi kwasuka okuyindwangu, maye ngithi indwangu ngoba kula homo sapiens ngesiNdebele. So kwasuka indwangu yaguquka.